amene yu ndi Clifford Antafu amene amene kuchokera ku Salim Chazama Boxing Academy ndipo kuchokera ku Blue Corner wasebera kwenye zake 30 wa winapo 7 ndipo wa loser 7 wa loser 5 ndipo wa draw hapo imoti mtu amene aliza ka 29 amene yu analemera 57.7 kuchokera ku Tomposco amene ndi Yamikani Mkandawire DJ amene tikwa konzekera kuti tione cheni cheni chomwe ndi mana amenewa atatonde sitiwale
more music on shredded
number two number two
Thank you. Round four. Thank you.
Boxing Control Board certified, Youth Boxing Promotions, the fight between Clifford Antafu and Yamikani Mkandawire. This fight has been scored as thus: 55-60, 56-58, 55-60. Winner by unanimous decision is Yamikani